obwetaavu bwo weebuli era nsaba bonna abasobola okutukwatirako bananga akawunti baagitaddeko mu bbaluwa mutuwanirire ng'ekibiina kyammwe ate kino kibalage nti ababadde bagenda nga boogera nti NRM essente ezijja mu gavumenti weyagala weekwatira mu nsawo si bwe kiri.
Honorable, why you get the kutya jinja?